after 5 minutes, already 2 are tagging. Corona baby! Ilaaw, lugtiis hore, lugtiis dambaba naga badbaadi. Amen! Corona waa naga waala, wallahi. Beerka dhuusa ku goysay. Way dhacdaa.